Namuona pia Prime Cabinet Secretary His Excellency Musalia Mudavadi pia amefika. Anaendelea kuwa mkua wageni pale akienda kuchukua kiti chake katika jukwaa rasmi. Pia namuona Head of Public Service Honorable Felix Koske amefika na pia anamkua wageni kabla achukue kiti chake rasmi.